sifuna ukufaka umbala ku-20% elibhokisi elilapha ngezansi. Into okuzafuneka siqale siyicinge into ba uthetha ukuthini upercent. Yintoni xa kuthethwa ngopercent sube kuthethwa ngento enjani? U-20% ndizawuphinde ndimbhale abe ngu-20%. U-20% uyathetha uba ngu-20 kwizinto eziyi-100. Ngu-20% ngesilungu. Upercent uthetha uba ekhulwini. U-20% uthetha uba ziyi-20 ekhulwini. Laa cent uthathwa kwigama leLatin elithetha ikhulu okanye u-100. Ngu-20 kwizinto eziyi-100. Yile nto ayithethayo ko u-20%. Xa kuthiwa 20% kuthetha uba zizinto eziyi-20 kweziyi-100. Ke ngoku ndifuna ukufaka umbala apha kweziyi-20 kwizinto eziyi-100 apha kule bhokisi yam. Le bhokisi yam yohluliwe yenziwa amabhokisi amancinci amangaphi. Masibale apha ngentla ayi-10 nalapha ecaleni ayi-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ithetha uba ngu-10 umphindaphinde kayi-10 ngu-100 lowo. Ithetha uba eli bhokisi lam likhulu lohlulwe lenziwa amabhokisi amancinci ayi-100. Ngoku ke uba ndifuna ukufaka umbala ku-20% okanye ku-20 ekhulwini, ku-20 kwizinto eziyi-100, ithetha uba kuzawufuneka ndifake umbala lamabhokisi amancinci ayi-20. Ngoba xa uba ndiqale ndafaka lalinye ibhokisi lamancinci lalinye endilifaka umbala, ithetha uba ndifake umbala ku-1% okanye ku-1 ekhulwini. Ku-1% lo endimfake umbala okanye sithi ngu-1 ekhulwini ngoba ziyi-100 lamabhokisi mancinci. Ngu-1% lo endimfakile umbala ngoku. Kodwa ke umbuzo wethu ufuna sifake umbala kumabhokisi ayi-20. Kodwa ngoku sendifake amabini ngu-2% lo xa sendiyifake kula mabini. Ndifuna ke ngoku ukufaka umbala kwayi-20 ukuze ndenze u-20% wam. Ndizawufaka umbala kulo mgca wokuqala apha ngaphezulu. Xa ndiwufaka kuyo wonke lo mgca umbala, ithetha uba ndifake u-10%. Kuzawufuneka ndiphinde ndafaka umbala nakumgca wesibini ukwenza ke ngoku ayi-20. Ngoba ngoku sesiyabona uba ndiyamenza amabhokisi yam ayi-20 ndiwufaka umbala. Ithetha uba ke ngoku apha kule bhokisi enkulu ndifake umbala ku-20% wayo ngoba ndifake umbala kwamabhokisi amancinci ayi-20 kulamabhokisi ayi-100. Ndibe ndigqibile.